lambat.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Ya Muhammad, ya
thank you.
Amin.